Shalom, makunzi wa Yesu Kristo, nezerejwe nanje kuno munsi no gushinga intahe ngo namamaze ubukuru n'ububasha bw'Imana yacu. Jewe hari mu kwezi kw'icenda aho nafashwe n'ukuguru, ukuguru kw'ibubamfu kumfata mvuye ku kazi ka minsi yose. Hanyuma kumaze kumfata ndafatwa n'ibintu birampekenya mu kuguru. Ukuguru kose birahekenya, hamwe no gutambuka bigera igihe biranka rwose komba nkitambuka. Maze gushika muhira hoho mw'iryo joro nararyamye biranka, ndabura isaganirizo, ndabura ingene nokwifata. Nihindukije ntivyakunda, ukuguru kose waca wumva umenga nibikomere gusa, ukamenga amagufa yose yo mw'iteranirizo yose yamanyaguritse. Hamwe mpekenywa, hamwe ntapfunye ukuguru, hamwe ntagorora, nimba ari uruhande ndyamiyemwo hose nkababara, nagarama bikanka, nkubikinda bikanka, kwicara ngo ndagupfunye ntibikunde. Eka nta mahano ntabonye muri iryo joro. Hamwe gushika naho bukeye mpeba ndavuga ati, Mana by'ukuri ubu nyene ndacitse ikimuga giturumbuka, atanu kubanza kungabisha ngo mbanze basi mare n'imisi ngwaye bikaza giturumbuka, ubwo nyene ukuguru nkaca mbapararize. Niho rero nibuka yuko nsanzwe ndi umunywanyi wa kanguka, kandi ko nsanzwe igihe cyose numviriza kanguka. Rero nja mvuga nti, reka nsengane n'umukozi w'Imana Kristo, hanyuma nsaba Imana ko yomfasha, maze nkaheza nkaraba yuko nokira uko kuguru. Rero niho nafashe kanguka ya Uncertain Samedi, ndaheza ndasenga nifatikanije n'umukozi w'Imana. Ariko Chris iminsi yose aratubwira ati, nubwo utaza kumva manifestation ntuhave wibaza yuko niwaba wizeye udakira. Rero nanje nta manifestation numvise, ariko maze gusengana n'umukozi w'Imana narumvise ko by'ukuri hariho ikintu gihindutse. Tumaze guheza gusenga, muri kwa kuguru ndumva yuko hari ikintu gihindutse. Ariko inyuma y'umunsi umwe naciye numva kwa kuguru kose kwakize, kuko nkisenga nari nabwiye Imana ati, Mana hamwe wonkiza uku kuguru, bigahera nkasubira kuba umuntu atambuka nk'uko nahora. Ati, Mana nzogushingira intara, namamaza ubukuru n'ububasha bwawe, ibikorwa byiza unkoreye biciye mu kiganiro cya kanguka. None rero narinje gushingira intahe Imana, nshimagiza ubukuru n'ububasha bwayo ku byiza yankoreye. Ego burya gushinga intahe si ikintu cyoroshe. Nagumye murumva ko hari mu kw'icenda, hari mu mpera z'ukw'icenda kugeza uno munsi. Murumva ko gushinga intahe n'ukuri Satani ntibinezererwa. Igihe cyose naguma nshaka gushinga intahe, wacu usanga atabuze utuna turiya, nitwaza ngo nzoshinga intahe ejo, ngo nzoshinga ejo hagera, ngo nzoyishinga hirya y'ejo. Biguma bimeze uko gushika naho nyine byanka yuko nshinga intahe. Ariko uyu munsi ndashimiye Uwiteka Imana yacu, yoyo inshoboje nkaba nshoboye gushinga iyi ntara. None rero ndakengurutse cyane, ndakengurukiye umukozi w'Imana adusengera atatuzi. Eka ndashimiye na madamu wiwe n'abana biwe, bobo bashobora kumuha umwanya agashobora kudufasha, akadufasha gusenga kandi atana amafaranga dutanze. Ndashimiye kandi na ekipe kanguka yose basanzwe bafashanya na Kristo. Imana ibampezagirire kuko bakora ibikomeye, bakora ibihambaye. Ndakengurutse rwose mu by'ukuri, simbona ingene noshima. Shalom bakunzi b'Imana yacu.
Shalom, nanjye nshaka kuvuga ibyo Imana yankoreye. Imana yangiriye neza, hari nijoro ndaryama ndi muzima byutse, nsanga ibintu biri kunyagata mu kitugu, ibinya biza mu maboko, ubwo narabyutse ndasenga mpejeje gusenga mpita sengana kaguka ndi gusenga na kaguka nagumye mpagwa shaka kuruka mpagwa shaka kuruka ubwo nanjye guma daduzi shimwe shima Imana avuze ati Yesu urakoze kunkiza urakoze kunkiza narangije gusenga na kaguka kaguka mpejeje gusenga nayo nugira dayisubizamo noneho ku icuro ya kabiri nahise ko duka byararangiye mpita ndaryama numva ukuboko kwakize buhoro nagiye kwikagura sanga ukuboko kwakize burundu ndashimiye Imana cyane ko yankijije yarantabaye ni ibintu byinshi cyane maze gukirira muri kanguka iyo mpuye n'ikibazo mpita mfata kaguka yaba ari icy'uburwayi n'ikindi cyose mpita nkisengera muri kaguka bikagenda neza Imana ishimwe kandi hibazwe yo yaduhaye umukozi wayo Chris Imana imuhezagire Salom.
Shalom bakundwa b'Imana, nanjye ndi umwe mu bagiriwe ubuntu n'Imana biciye mu kiganiro kanguka. Bantu b'Imana aho muherereye mu mpande zine z'isi, ndashimiye Umwami Yesu umukiza yarankijije indwara nyinshi. Jyewe n'ukuri ndashima Imana ikiganiro cya kanguka nagihawe n'Imana, sinavuga ngo nakironse ku bw'abantu. Nari mfise amaobusiyo menshi muri telefone, maze kuba mfise amaobusiyo menshi muri telefone nca ndiyumvira yose ko noyafuta. Maze kuyafuta nze mbonamo ijambo kanguka, ndiyumvira Mana kanguka niki, cye iki kintu kanguka ngoma ndacyemeze ndabicaricyo. Ego, maze kwemeza ndayibana ngaho mbona haguma hazamo ibintu byinshi. Umunsi umwe niho naca mvuga ati jewe ngomba numvirize iki kintu kanguka icyaricyo. Ndumviriza nze numva abashinga intahe n'amasengesho, ariko numva abashinga intahe abadame bamaze imyaka myinshi batararonka imbanyi, abakize amakanseri, abakize umugera wa sida. Ndavuga ati ahantu hari Imana naho nkwiye kuyegereza nanjye nkasengera. Misi yose nza ndumviriza, ahageze wa gatandatu numviriza, njye ahantu numviriza. Niho nanjye bantu b'Imana nari ngwaye, nari mfise igitero cya estoma, nari ndayirwaye imyaka myinshi. Imfungurwa zimwe zimwe nta nizo nari ngifungura kubera estoma. Bakundwa b'Imana, ndashima Imana, ndasengana n'umukozi w'Imana. Turiko turasenga, nze numva umukozi w'Imana aravuze ngo hariho ngo abadame batatu ngo bari bagwaye estoma. Nanje ndakira gushima, ndashima Imana. Bakundwa b'Imana, nta na manifestation nigeze ngira, ariko kuva uwo munsi nk'umuceri ntawonajya, ariko ubu ndawujya. Nukuri ndashima Imana cyane, Imana yarakoze yarankijije. Yesu Kristo nindiho n'umwami yarankijije rwose. Bakundwa b'Imana, nari mfise n'ikindi gitero cy'amaso. Amaso narayagwaye, ndateba ndaheba kwivuza, ariko ubu ndashima Imana amaso yarakize neza, nta kibazo, nta musonga w'amaso ngifise. Ndashima Imana rwose yankijije. Bakundwa b'Imana, nari mfise n'ikindi gitero, narumva impwemu mbi yo kugomba kusambanya, ariko yaraheze, ubu narakize byose, yarakize. Ndashima Imana yangiriye neza, yankijije, yampaye kwidegembya, narindushye, naringeze kure, ubu ndayishimira. Ndatanga ubuhamya, Imana ni nziza, irakiza. Wizeye urakira. Bakundwa b'Imana, hacya haraza ibyo bivuyemo, izo mpwemu mbi zivuyemo muri ino minsi. Hari ku munsi wa gatanu ndagenda gukora nkomeye, ntashye, natashye nza ndacumbagira ku ino rikuru ry'ububamfu. Numva mbabara cyane rwose. Ntariho nakandi kantu kari kavyimvye ku kuboko naguma niyumvira ngo namaserumu ariko yari mitero yari miyaga mibi kwa kuguru niho nashika muhira telefone nari nayisize hageze ku mugoroba mwijoro ndayugurura cyanugurura kanguka y'itariki 25 ku munsi wa gatandatu intahe n'amasengesho ndumviriza intahe zirahera haragaraho umukozi w'Imana asenga umukozi w'Imana amaze gusenga ndafata kuri kwa kuguru jyana aho mbabara mfashe niho naza numva imisonga myinshi cyane bakundwa b'Imana naraye ntasinziriye numva mbabara cyane gose mbabara cyane ariko ubu gushika uyu munsi ndashima Imana sinkibabara ejo niriwe mu nzu ntavaho ndi ntatambuka ngenda ndacyumbagira ubu ndagenda n'ukuri Imana ni nziza cyane nihabwa amashimwe n'icyubahiro yankijije sinoreka gutanga ubuhamya sinoreka gutanga intahe niyo mpamvu mwimviye ati nosha ntanga intahe bakundwa b'Imana ndashimira umukozi w'Imana Kristo adusengera tatuzi twitayeho twari twaraboshwe nari naraboshwe n'imigozi ya Satani none yacagaguritse mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo n'Imana nindiho ndashimira n'abaparutenere Imana ibagirire neza ibazigame ibarinde ndatanze ubuhamya ku bintu byose Imana yankoreye Mwami Yesu ndashimye cyane hanyuma murakoze cyane abumvise iyi ntahe yanje Imana ibahezagire ibagirire neza Shalom.
Shalom, ndabahaye mwiriwe mu izina rya Kristo Yesu. Nari mfise igitero cyo kurya amakara, amatafari ahiye, hamwe n'ivu. Imvura iguye nkagira ibibazo, nkumva umutima uranciyemo, nkumva nyene mana yanje, ndi n'ikibazo kuva mu mwaka w'2020 ibyo bintu niho byatangura. Rero nkumva nyene naje biranteye ikibazo, tuga nti Imana ibi bintu none biva kuki? Rero nari narahoze muri kanguka, telefone barayinyiba, ndamara umwaka wose hafi n'amezi ariko ndayikoresha. Ariko Imana irangirira ubuntu, nongera kuronka telefone, ndonka umugenzi, ndungikira kanguka. Rero guhera icyo gihe cya 2020 birabandanya. Uyu mwaka niho Imana yangirira ubuntu, maze kumva intahe z'abakobwa babiri bajya amakara. Rero jewe nagumanye ikibazo ko narenzi ko umuntu nk'abadamu bibungenza aribo batwaririza ibyo bintu byo kurya amakara canke ibinonka canke ivu. Jewe rero nshitse ahantu hari ibyo bintu umutima ukaguruka bikanka nkagira amagogo ariko uyu mwaka ndashimiye Yesu yarangiriye neza, maze kumva intahe z'abo bakobwa babiri Imana yagiriye neza, nandi shandagira umutwaro ndavuga nti mama ntabari iki gitero kuko ntizanantera n'isoni n'imbara abantu bambonye. Narababwira ati jewe n'ukuri ndafise igitero cyo kujya amakara, mwobimfasha mukambwira ibyo ari byo ngo nimba ufise inda. Ndavuga nti eka n'ukuri ntabwo n'ibitero byadutse muri jewe. None rero ndashimiye Yesu yangiriye neza, yarahansanze Imana irantabara irangirira ubuntu. Ndashimiye Yesu nta kimunanira ko byose arabishoboye. Shalom.
Sharama wagize gurupe kanguka, ndabaramukije cyane. Nanje ni Puji, dushinga intahe ngo mvuge ubukuru bw'Imana, ibyiza by'Imana, mvuge ibitangaza Imana yadukoreye mu muryango. Ibintu ngiye gushinga ko intahe ni bitatu Imana yagiye itugirira neza. Ubwa mbere naragwaje umushinga nawe wanje aragwara ikintu mu muhogo camubuza kumira, naho yaba ariko aramira amata yababara cyane. Cyari ikintu kinini kivyinje gitangiye cazibiye, ikintu tutashoboye kumenya icyo ari cyo, tigeze dutahura ngo icyo kintu niki. Cyaramubabaje cyane, twarasenze turafata muri bwanguka, gushikana no munsi ntikirongera kugaruka turashimira imana rero data mushobora tose yabikoze imana y'umwijuru n'imana ntahigira kabiri naragwaje umwana uwo mwana yajyamye akomeye ajyama mu masaha y'umugoroba amaze kuryama ndagenda mu gikoni ndarondera ndahisha turazana turafungura hanyuma nyine dutanguye gufungura umwana aca arikangura yikanguye ngiye kumutora caraheraho nyine umwana ararira 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 cane ararira biteye ubwoba nanje nta n'ivyo nari bwigene ndamubona ko umwana ntiyarira n'umwana atekereje kubera avyutse abavyutse umuhaye ivyo afungura nta bindi turamuha ivyo afungura aravyanka akagomba kuja hasi akagomba kwiyahurira hasi tumureke yitembagaze hasi nkase wiwe akamwanka ndahabiwe aramwanka je naje ndaterura biranka umwana ararira cane ararira bikomeye iyo joro riraba ijoro ry'ibibazo kuva isaha zibiri turinjira muri saa tanu tukiri maso sizamfungurwa ntawabaye akizifungura zagumiye aho nyine ku meza twese byarasiho dufungura kuko twari gufungura n'indi uri yangana uko kuko umwana yari ababaye cyane rero uko yarira cyari gitangaje uko yarira ni ku umwana yabyimba mu nda uko yarira niko yabyimba mu nda niko yabyimba mu nda turaja ngaho tuvuze nawe bigende gute umushinga nawe wanje avuze ati tumanuke ku bitaro natwe ari ahantu kure mu misozi twari mu kurima twari mu ndimo twaduze mu ndimo tumanuke ku bitaro tuvuze noneho naho tumanuka ku bitaro y'umwana kuma ari ruku tumuvuza gute atahubwo rero telefone turayifise kubera iki umwana wishikiye serivisi ya telefone zana twugurure kanguka dusengera umwana muzima nimaze kudukorera muri kanguka ni byinshi aranyumvira cyacu turugurura telefone turashyiramo kanguka ntahe turumvirize ntahe ntahe ziheze turumviriza amasengo hageze ko umukozi w'imana asenga turinjira mu cyumba turamwinjirana n'amarira menshi turasenga turamufata twese tumuhuriza ku biganza turasenga turamusengera hage nyine amasengo ageze hagati tutatwumva ararekuye gaze karubonike ya mbere arasubiye kabiri arasubiye gatatu hageze kuvuga ame umwana yanda yatetutse umwana akomeye era umwana acara byuka wenyene aricara rero tukimufashe tujya turamusengera kumufata mu nda nyine mushinga nawe wanjye yaramufashe mu nda nanjye ufashe ku mutwe akiyahura rwose akako tumukora kuwa mukora kakanga nyimbo byawe ko birashya bagaranga mukagwana rwose yari ingwano ikomeye nyine kugira tumufate ariko Imana yamwigirira bikora kweri guhera iyo saha hari mu masaha tanu n'imisu yinjira saa sita umwana acatura mitende arakira turamudanira ibyo gufungura acarafungura neza aratwenga atangorane n'imwe guhera iyo saha gushika uno munsi ntiyasubiye kugwara bwakeye amahoro buca tuzinduka mu ndi mu mwana akomeye atangorane n'imwe afise turashimiye Imana kubitangaza dasiba kugudukorera Imana yo mu ijuru ishishikaye tugirira neza n'Imana yumva kandi yishura uyizeye ntamaramara inayigira gatatu twebwe turabadandaza nitafise ahantu tudandariza akabutike twaratanguye turaja mu vyabisi tukagenda ngo bariko baraduha imiti yo kugira turonke abakiriya tukayishinga ego muri iyo misa abiduhaye tukaronka abakiriya tukaronka abakiriya tukaronka abakiriya si yawe ndi nyine yabiduha agaca guma yizisha ee murabona ko tinabahaye kafashe kagize nte byose turabibamwo uko turabibamwo niho haheze igihe tumaze kubwiriza kanguka tukayitahura tukabona ko Imana ibyimaze kudukorera muri kanguka ari byinshi twajyana muri mushinga nawe banje nkamubwira tinene mukamushinga nawe wanjye nubwo biri uko bibintu byo biheko tudandariza ko ntitwobiheba tugashyiramo Imana ibintu bashinze ngaho tukabikuraho tukabisengera tama tugakoresha Imana yonyine nukuri yaranyumviye kweri dutangura gusenga turasenga 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 babakiriya bose baca barikata haragera ukagenda ukirirwa wicayeho ukaronka igihumbi ibihumbi bibiri mwaravuga ati uko bizoba kose nta n'umunsi tuzosubira mu nzira z'abapfumu ngo tugiye kurondera amahera ngo tugiye kurondera abakiriya binjira mu butike uko bizoba kose tuzodandaza ku nyene ariko guma senga tuguma dusenga niho rero naca ntwara telefone nkugurura yo kanguka nkinjira nicara ku gatanda kariyo nkugara imiryango yose ntimana icengera mfuka mpanye ni mu butike ndagusenge ndaguhamagare ndaguhamagarire muri iyo byashara byadushike kuri iyi ntambwe n'ubushobozi bwawe nyine yafukame ndagusenge ugurure imiryango iyi miryango yose yugawe izi nzira zose zugaye uzugurure ku bubasha n'ubushobozi bwawe kinagira ndafukama ndasenga ndumviriza intahe amasenga ageze ndafukama ndasenga ati imiryango yuguruke ndasenga ati mana twugurure imiryango natwe tudandaze turonka turonka abateja ibyo twari twishyizemo by'abarozi n'abarozikazi bitsindwe ariko hano twugurura inzira zose z'uburondorezi bwacu kuko atawundi afise ububasha atari wewe ubushobozi bwose buva iwawe imana nyaguhora ku ngoma ntiyatebeje iyo minsi ibiri yaraheze baza kwa kundi nyene ku munsi ubwira gatatu niho imana yanyishyuye imana yarishyuye kweri ubu turashima imana cyane 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 turadandaza ntacyo dufiseyo nuvuga ntidurarenga tutadandaje tureka kudandaza ibyo tudafise n'andi babakiriya baraza neza tukadandaza neza kandi atabishyitiriza ibiriyo twarasenze imana gusa rero abari ku mavi mwese mwizere uhoraho imana musenga imana yo mu ijuru imana ntakinaniwe imana nintetiruye imana nimushobora byose yadukoreye ibitangaza mwumva ko umuryango imaze kudukorera ibintu byinshi kandi byari bikaze ariko ibyo byose imana irabidutambutsa abari ku mavi rero ntimucegwe abatararonka inyishu murindire imana yishyurira ku gihe kandi ntawe itishyura nta na kimwe na kimwe idashoboye ndabashimiye cyane kandi ndashimiye umukozi w'imana kisima imana ishishikare umuhezagira n'umuryango wiwe mwongerereze n'inkomezi abateneri bakanguka nabo nyine muhezagirwe abumvira ikintu yanjye imana ibahe ukwizera shalom.